Shalom akora nkuye kine gitondo nkomeza ikiganiro kango kamushikizo na jewe Christ kumana uno musi turi ku munsi wa gatanu nashaka kubasomera ijambo ry'Imana riri muri kuri no bambere cica gatatu murongo w'icyenda gushaka ku 10 nimba ufite bibilia uhasome ni imwe mu mirongo abana Imana badakunda kumva cyangwa badakunda gusoma kuko hari mirongo usoma kumenga ikira kugora ntikunezera kuko umenga ikira gucira imanza ariko nange nabwire ko ijambo ry'Imana niko yaducira ubanza ariko riko yadukebura kuya dukosora musomye rero murongo w'icyenda 1 Corinthians 9 kuri no bambere igice cya gatatu murongo w'icyenda havuga ngo mbega ni muzi yuko abanyavyaha batazoragwa ubwami bw'Imana ngo nimwibeshe baratanga urutondo rw'abantu batazoragwa ubwami bw'Imana baravuga ngo abasambanyi baravuga abantu basenga ibigirwamana abagira ubushakanyi abagabo baryamana n'abandi bagabo murongo w'icumi baravuga abasuma baravuga abantu bakunda cyane amafaranga ushobora ku mafaranga murongo w'icumi baravuga imboregwa cyangwa abasinzi baravuga abantu batukana basuma abajura abo bose ngo ntibazoragwa ubwami bw'Imana mbega abo bantu bako baravuga kubera ko batazoragwa ubwami bw'Imana kubera icyaha umuntu akora aba mu buzima bw'ibyaha ijambo ry'Imana itubwiye ngo nimwibeshe no vuzi trompe pa nimwibeshe ngo nta kibazo ngo byose ni sawa oya ubuzima bw'ibyaha akwiye kubuvamwo mbega ni gute none umuntu ashobora kwemeza akazura mu ijuru wemeza kuzura mu ijuru kuko wihanye nawe warisha abantu nubwo warivye nubwo warasambanye bya byose wakoze ubeshe ibintu byose wakoze iyo wihanye ivyo byaha biraharigwa ijambo ry'Imana itubwira mu Roma 3:23 ngo abantu bose bakoze ivyaha kandi bari kure y'ubwiza bw'Imana ariko 4:24 ivuga ngo baratsindanishirijwe isong justifie kubuntu biciye mu buntu bwayo n'amafaranga akeneye gutangwa ariko ngo byaci mu gucungurwa muri Yesu Kristo ni ukuvuga yuko igituma bavuga ngo gratuitement cyangwa n'amafaranga twatanze nuko Yesu yatanze ikiguzi atanga amaraso yiwe rero abo tuwaje kuvuga ababeshi abasambanyi abasuma abajuru jura imboregwa abasinzi ngo nibazoragwa ubwami bw'Imana mbega wowe kuranyuviriza urifuza kuragwa ubwami bw'Imana no vuga yuko uzoba ufise ubwingo budashira iyo wakiriye Yesu Kristo upfuye uzobuzi ko uzogene paradizo ugazubana n'umwami ivyavyawe bigaharigwa ivyavyawe nishobora kubuza kuje mu ijuru nimba warizeye Yesu Kristo ndiko mbwira abantu bariko baraba mu buzima bw'ivyaha bariko barakora ivyo bishakira atagutinya Imana umunsi umwe azoba urubanza subiramo umunsi umwe azoburubanza ndiko ndakuburira wewe unezerewe ushobora kuba unezerewe mu byaha ukora ivyo wishakiye vyose ariko ari umunsi w'urubanza ndiko ndaguhanura ndakuburira ndakubwira yuko hari uwagupfiriye ku musaraba yitwa Yesu Kristo Yesu yatanze ubuzima bwiwe kugira ntuzopfere ubi ntuzopfire muri ivyo byaha tubabibabaje ko wowe umza amajambo hamagapfira mu byaha ni nk'umuntu akora kuburira yuko ahugiye ariho intambwe cyangwa ari kinogo ushobora kugwamwo hanyuma ukica amatwi ukakomeza nuguzwa yuko atacitwazo uzobufise imbere y'Imana muntu kuranyuviriza wese bitaravye ivyo wakoze wewe utarakira Yesu Kristo wewe utarihana nigenagwire ko bigishoboka Yesu ari kurugi ararindiriye abashaka kumwakira mbega urashaka kumwakira mbega urazi ko uharigwa ubunyene ahuri bidasaba ko tuba turi kumwe gujyanye kudagufashe wewe nyene urashaka gufukama ahuri ugahamagara Yesu Kristo akaza mu buzima bwawe akaguharira bisaba ko watura n'akanwa kawe ukavyivugira wewe nyene ukemera kuri umunyavyaha ukemera ko Yesu yapfuye akazuka ku bwawe kemeye igikorwa yakoze hanyuma ivyaha akoze nubwo wawibonye muri aba mpeje kuvuga nacyo bitwaye ivyaha biraharigwa waba ari umugabo ajyana n'abandi bagabo ari abagore ajyana n'abandi bagore baba abantu babana badasezeranye ababa abari mu kaburego cyangwa ubusinzi icyo urimo cyose akira Yesu Kristo ihane mwakire araguha ubwingo budashira nimba ushaka umukozi w'Imana gufasha urashobora guhamagara kuri 1 Corinthians 9:11-17 +25 77 11 11 73 ari muri Canada cyangwa muri Amerika mushobora guhamagara ku 1 Corinthians 9:13 1 Corinthians 9:62 613-462-93-52 tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise nibiki uha agaciro quelles sont tes priorités nkuvuga yuko ari ibintu uha agaciro gusumba ibindi inyigisho ikwira dufasha gose kumenya guha agaciro ndiho uri mushasha muri kanguka wogenda aho inyigisho itangurira twayitanguye itariki 31 y'ukwezi kw'icumi 31 octobre ariko nashaka dukomeze aho narengeze jo nako nabeka agaciro k'amasengesho ubwa mbere ngene Yesu yavyuka mu gitondo mu gicugu izuba ritaraseruka kandi akaganira nandiho ahantu yiherereye nico gituma nafite inkomezi zidasanzwe ejo nako nabeka kandi ingene Yesu yagiye gusenga asize abigishwa biwe isahimwe gusa agarutse sanga basinziriye ejo rero tubona muri Matayo 26:40 Matthieu 26:40 ingene Yesu yabwiye ati nisani imwe gusa irabananiye kubana nanje nako nabeka rero ngene isahimwe sivuze ngo tuzo gusenga isahimwe ariko ukwiye kurondera umwanya ku munsi masaha 28 ariko nyiza mwese atanu mwavuyemwo na jewe ndimwo imana iduha amasaha angana 28 nivyo harafisa kazi kenshi gusumba harakora amasaha menshi gusumba ariko twese dufisa amasaha 28 rero nyigisho ayagaze nshaka dutahure yuko muri amasaha 28 bitaravye igihagararo chawe bitaravye akazi kawe bitaravye amasaha umara ukurakora ukwiye kurondera umwanya wo kugane nandiho ishobora kubisaha ishobora kuba 33 ariko umwanya wose wahisemo guhandiho wamuhumuha imisi yose kuko nivyo bimuhimba ejo nako nabereka rero mu masaha 28 abantu basinzira amasaha 7 ari abantu basinzira amasaha 7 cyangwa amasaha 18 nivyo bakunda kubigisha ariko nagana babwire yuko hariho urutonde nashaka umuntu wese kwanyubiriza azofata urupapuro arabe umwanya wiwe mu masaha 28 waronse urondere umwanya wandiho ari saha ari 33 ari kugira umwanya wawe nandiho nabereza karere ko umuntu ashobora kwajyama amasaha 7 hanyuma akaronkanye isaha imwe yo kwitegura koga hanyuma akaronko amasaha 8 yo kuja ku kazi nimba akora amasaha 8 tufata amasaha 8 ku kazi ashobora kwakora amasaha 7 ariko arankumbure ni isaha imwe y'urugendo guca ku kazi sinzi dufata amasaha 8 amasaha 7 yo kujyama isaha yo kwitegura amasaha 8 y'akazi byose hamwe bibanze kuba amasaha 16 amaze kuba amasaha 16 wibuke yuko umuntu afite amasaha 28 gusa ku munsi amasaha 28 gusa akaba yakoresheje amasaha 16 asiga amasaha 8 none aya masaha 8 njye nako navuga narangije niko nababwire ejo aya masaha 8 urashobora kubura isaha imwe cyangwa 30 yo guhandiho birashobora kubura benshi rero baragwira yuko bayabura kuko ikibayibura ni kubera batitaho ingene bakoresha amasaha yo ku munsi yumvire muri aya masaha 16 yose yajanye n'ivyo muri amasaha 8 yasigaye usanga ari amasaha 2 ahaye televizion televizion kuraba makuru cyangwa kuraba filme ugasanga ari abatanga amasaha 3 muri televizion televizion cyangwa no munsi benshi bakoresha televizion bakoresha telefone ukaraba ama video kuri YouTube televizion atari ko arakuremesha atacyamuye imana yo kurakira ahubwo kuraba makuru ukuraba ibintu biko biraba hirya no hino ku isi kandi kumenya ibiko biraba si bibi ariko igikuru no kwimenya kwiprograma kwiorganiza kwitegura ufasha amasaha 2 ya televizion muri amasaha 8 asigaye angahe asigaye 6 ariko ni kintu rero kuri yisi muri imyaka turimo gitwara umwanya munini cyane n'icyizwa telefone cyangwa WhatsApp cyangwa Instagram ubushakashatsi bwerekanye ko abantu barakoresha hagati y'amasaha 3 n'amasaha 4 ku munsi bari kuri telefone yaba kuraba bagenzi cyangwa kuraba iby'abandi bari kwarandika ama groupe hari amasaha 3 gushaka ku masaha 4 uri kuri telefone gusa aha bari ku kazi uri mu rugendo cyangwa ahandi ariko amasaha 3 gushaka kuri 4 ari ku telefone uva yuko muri amasaha 3 yarasigaye hasigaye amasaha 2 muri amasaha 2 mwibuke yuko ari amakursi ukeneye kugira urakeneye guca gusoma cyangwa kugura ibi cyangwa biriya usigaje amasaha 2 gusa muri amasaha 2 hariho kuramukanya hariho kubana n'umuryango hariho kuganira n'umuryango ugasanga urabuze umwanya na mutoya je gituma Yesu yavuze ati murabuze n'isaha nimwe kubana nanje nje gituma dukwiye kumenya yuko hari ivyo wita wiruta ibindi ari vyo no kwita mu gifaransa priorité hari ibintu ushira imbere gusumba ibindi nimba amaze kumenya ko ndi wakwiye kuranga agaciro ni vyiza ko uvyuze mu gitondo uwo mwanya wamuhaye nimba ari 33 nimba ari isaha canke irenga umara imbere y'Imana bibe ari vyo biruta ibindi canke priorité ubikore mu gitondo ukivyuka niyo bizogira agaciro je niko nahisemo ndafise umwanya w'Imana umwanya wandiho niwo mbanza gucira imbere jewe yemvuye mu rugo nanso umwanya ukwiye uhagije wo gusenga nukuvuga ko ibisigaye n'ibintero bwoba nuko bitoba niko ibintu nabikora nkuko nkwiye kubikora jewe yaramaze gutunganya nandiho ibisigaye ntabwo wabintera mba ntekanye ariko nashaka twumve yuko ndiho akwiye kuba imbere nturindire ko ibindi byose ubanza kubirangiza hama uje kurondera kubana nandiho oya tangurana nandiho kuko anyere muri Matayo 26:41 Matthieu 26:41 avuga ngo mube maso kandi musenge kugira ntimugwe mu mosha mabi impwemira kunze ariko umubiri uri mu ntege nke nubwo yuko iyo usenga ukaba maso maso hari inkomezi uronka ari kugiye kubikora buri gitondo ukabishira imbere y'ibindi tuzokomeza no nyigisho ku buso wa mbere ndabibutse ko ejo ari umunsi w'amasengesho gusengera abagwaye mugire weekend nziza.